in jo grube gi. Koro kiondiki ichako gi C3, mane group mane gikelo. Kiwuok e C3 idhi e C4, ichako gi C2 idhi e C3. Kiya ke C3 idonjo C4, mano nyaka itim interview. Kiwuok e C4 idhi e C5, interview machielo. Kiwuok e C5 idhi e D1, interview machielo. D1 idhi e D2. Koro mondo mi ng'ato bed kata jalup principal e school miluongo ni sub-county school, nyaka ibed e D2. Koro mondo chuni mondo ng'ato wuog from C2 tidhi nyaka D2, mano kaw higni adiwa? Ikaw C2 higni adek, ikaw C3 higni adek, ikaw C4 higni adek, ikaw C5 higni adek, ikaw D1 higni adek. Madi higni 15. Koro ng'at mondiki itieko at least 15 years mondo ibed kata deputy principal. Mano job group.
Mondo mi promotion.
Mano career progression. Mondo mi ibed jalup, japuonj maduong. Mondo ibed japuonj maduong, ichaki kaw another 3 years. Mabe okochono ni 3 years go bro rumo. Koro mae gima lit ne jopuonj kabisa, nikech gipenjore ni ndalo machon ng'ato ne bedo kata principal kata jatend school kosbedo chopo higni 30. Sani koro career progression okete mondo mi ibed kata jalup japuonj maduong, nyaka ibed gigini adiwa? Ibedo gigini 45 kadhi mbele. 45 kadhi mbele, idong gigini 15 kende mar puonjo. Koro ibedo japuonj, jalup japuonj higni 2, higni 3. Kindi ni mondo ibed principal, ise retire. Koro system manokel mar career progression onyanyasa jopuonj. To mano e gima namba achiel mane wacho ni gino nyaka dhiyo. Mar ariyo, gima ne hinyo jopuonj kabisa en gima iluongo ni junior secondary JSS, jopuonj mag JSS gi. Jopuonj gi chandore kabisa. Pok angino oseler ndalo mang'eny ni jopuonj gi ichulo 17,000. 17,000 ni pok ong'ad mar thieth, NHIF. Pok ong'ad NSSF. Pok ong'ad loan manosomo godo university. Pok ong'ad NSSF. Pok ong'ad housing levy. Japuonj ni dong at siling 10,000. Odong gi siling 10,000 kende. 10,000 japuonj mosomo mo graduate mar gi nyithindo. Inyalo ndiki 10,000 kuom higni 2 mane manwa tamre.
To pod iluongi ni intern. Iluongi ni intern. Okumi orak mungirore.
Okumi orak mungirore. To interns ni, idwa mondo mi gipuonj the new curriculum miluongo ni CBC. CBC kano biro, gine mano, they have been trained. Jogi ose tiega kinyalo andu CBC. Mano grade 7, grade 8, koro wadhi chako grade 9. Koro, wawacho gania, kidwa mondo school obed maber ne japuonjre, nyaki make sure ni itiyo gi ipiketo japuonj obed maber. Koro nwawacho ni ka jogi te nyalo ndiki within 1 year, mane wawinjore go ni 1 year tindiko gi ne ber. Sani umiki mana promise ni biro bedo dwe mar achiel gidonjo te. But kana timo research mara mutegno, to nafwenyo gimomiyo sirkal nok dwa wachno gi TSC, ne gino ni kapo noni kupet, kapo ni gindiko jogi e strike mar kupet, to jo kupet ema dhi kaw credit. Government ok ne dwaro mano kata matin. Koro gidwa mondo mi gi play hide and seek game mondo karomo January to kaka ne gi promise chande ema gitim. Nini nyoro chairman mar budget nosacho ni pesa nitie. Kidhir ministers gi pesa nitie. Senators wacho ni pesa ne giketo. But TSC wacho ni pesa nopoko megi. Koro ng'ama play game ka en ng'awa? Donge nono ka nitiere gimoro mabiro play dika.
Mane wach maduong?
Mane wach maduong?
Dikich bende kata mana kaka sector mar somo bende medo dhi. Chal na gima ng'anyo makamagi bende nyalo nene kinthulu mabiro. Nikech kata mana kintiere county mano ma Migori kanyo Roger Solo. Kinde ka kinde jopuonj bende ka ng'anyo. Ging'anyo kaluwore kod winjruok margi ma bende ok chop.